Baba yangu, matumaini ni nani, ewe mama yangu, matumaini nani, kumbuka nabii Elia, na manabii waka alie. Thank you.